ndabaramukije amahoro y'Imana nibaza yuko aho muri mumeze neza muguwe neza twebwe nkuko twashoboye gushika mu Gatumba ibintu ntibimeze neza ibintu bimeze neza na gato aho ubona yuko abantu benshi batandukanye bakoresheje ubwato bariko barava mu mazu yabo yabomowe n'amazi bakaba bariko barava mu mazu yabo bagenda kurondera aho baje gushinga ico twokwita amahema canke amatante ico twokwita yuko araho bariko baragerageza kuronka aho bashobora kuryama inyuma yuko Rusizi yabaye nyinshi ikuzura uko benshi bavyibaza ko ari Tanganyika ngo sitanganyika habana mbango ni Rusizi yabaye nyinshi iruzura ituma abantu batizabo ituma abantu barondera aho bagenda kuba barakitse umusaya
Rusizi gwari rugifise yo ruja mu Tanganyika nukuvuga yarayasanza yacaje uruhande rumwe ariko ubu Rusi na Tanganyika yaruzuye ndabigutuye na wishike ngakwe kaburimbi waravya higera nukuvuga gwa Rusizi rugize ngo ruze guzuye gose hanyuma ruje mu Tanganyika nta ruronka ruja kwera mushasha yaruzuye ruca ruhinda rugarukino kandi none urabona nivyo bibonera imvura yabaye nyinshi mu ntara za ruguriyo za cibitoke ndumva no mu Rwanda ngo yaraguye nyinshi nukuvuga nta handija na
twashoboye kuvugana muri bamwe muri abo bateshejwe izabo bavuye kuri iyo mvura nyinshi bavuye kuri ayo mazi menshi ya Rusizi barashobora kutuyagira
twega twagiye kwikangura ari mu ijoro nyine tuza gusanga amazi yate nyine bariko baratubwira ati ni murabe muhunge kubera amazi yabaye menshi nyine umuntu yabyuka asanga agira ntare mu kidengeri cy'amazi indwi gombi here turi ngaho kunyere mu ibarabara ndibaza namwe nibyo muri ko muribonera ko atari ibintu bisanzwe ntabwo ni ibintu nyine mbere binagoye cyane atari nibyo gutahura
nka jewe nari ndyamye mu nzu mfise uruyoya w'umwaka no nigice naze numva uruyoya gwiterera hejuru kumbe amazi yadushwaye mu nzu ngire nikangure ndabe sanga umwana ari mu mazi nuko yari yaraye agaramye atari yaraye yubitse amazuru yabaraye yubitse amazuru nari kuza gukanguka sanga umwana ari kiziga ariko leta ico iyo dufashe aya mazi yamadutera ijoro tuwikangura mu ijoro dusanga amazi yaduteye tujyamye n'ibibondo nukuri yoraba uburyo ikasaba ni mu makungu ikasaba imfashanyo bakadufasha bakazibira aya mazi akareka kuza aradutera ku mwaka ku mwaka
aha nyene mu Gatumba nkuko nyene mubibona aho nayisanzwe indi inzu yaraguye nta nakantu nakamwe nakuye ko urabona nakantu nahetse mu mwana nyine ako nenda mufisemo niko nyene narokoye umwana ndabanye nakantu ko kagunira nka sasa nyene ngaha mu ibarabara nka mujyami kako rero kwashaka nka leta irabe icyo dufasha kora barabona ko duhangamire ngaha mu Gatumba cyane cyane amazi ni yatubangamiye amaguru yamaze kubyimba bivanye n'amazi kubera umwanda urimo amatwareti yose yaciye yisesamo rero abo mubona n'ukuri nkuko mwabamba badufasha barakwiye kuraba ikintu bo duha kugira turi kumwe byo girane ko twarokora abantu
byarashitse abantu bari mu bwato barabonye igikoko cyitwa ingona nuko uvuga naje kugira ngo nsubireyo naragize ubwoba ndagira ubwoba nibaza nti mbe gihava kinkura mu bubwato ariko umugabo narashitse nsubira kugumaye rero turafise ubwoba birashoboka kuko nimba bo baba babonye ico barashobora kuba hariho nibindi kuko uruzi rwasabagiye hose byo babisabagiye rero nuko uvuga jewe menga ntabyo twosaba ico twosaba namwe murabibona mwohava munabwira nabandi murabona ko turageramiwe mu byukuri
Rusizi gwataye inzira hanyuma rwishwara mu bene gihugu uhereye kuva kuri mezo verte hariya muri secteur kinya ya mbere kinya ya kabiri izo zose zatewe n'amazi hanyuma amazi amaze kuduga yaciye ashwara karite ya mushasha ya mbere ya kabiri izo zose zazimaze gutwagwa n'igice kimwe cya gaharawe ubu rero hatandukiriwe muyange ya mbere na muyange ya kabiri hamwe n'ikindi gice nyine cya gaharawe nyine mu ruhande rwe rwa ruguru y'ibarabara
jewe ha mu Gatumba naje mva mu ntara ya Cibitoke hanahashitse muri 80
mbega uyu mwuzure ni ryambere woba ubaye Gatumba guterwa n'amazi angana gutya ni ryambere mbega atari ryambere byo byagenze guta inshuro ya mbere
jewe ubwa mbere icyo gihe muri 62 numva ayo mazi yatera sinari bwashye kuko jewe mvuka mu ntara ya Cibitoke ariko aho tungereye ngaha imvura yagwa amazi akaza arayama arayimvura gusa ariko ubu rero hari ahantu Rusizi gwabomotse kubera inkombe Rusizi yamaze kujya mu micanga myinshi Rusizi iragaramye amazi nava hariya imvura igwa hariya izari nyinshi akaca sabagira mu bantu nukuri nkuko twebwe dusaba kuko Gatumba ni nini ntaho leta yoronka idukwiza icyo twosaba twebwe dushimikiye ko niba dukorera aho hantu umuhora uzana na mwayo mazi kuko turi benshi na leta yona niko nayo yofishe dushira
uyu muzuri waha mu Gatumba si uyu mwaka gusuhateye kuva 62 uyu muzuri warahabaye ariko kera rero harabaye abantu baciye bitaho abanyagihugu icyo gihe rero baci bagende yo rusizi ruzanana baci bahakora ikintu cyitwidiye icyo kintu cyo kuvuga ko bodufasha kijanye n'ingya ivyo ntibisanzwe igikuru nibaraba umuti nyamukuru ikituma ayo mazi atuma tera Gatumba
nukuri bo kwiga ingene ubwa mbere bwo uhereye kuko yaravuze ko kera yo amazi yarigeze gutera nkuko nyene ariko bahavuye batora umuti barakora ico bita madigi kuko uhereye muri sekiteri ya Warubondo iyo digiri rahari riza kuzimangana neza ugeze mu bice byo ngaha ahantu bita kujya kabiri uri kushira utera ushika ku kiraro niho iyo digi yagiye kuzimanganira hanyuma yamaze kuzimangana na niho nubu yuruzi rusizi guzuye gwinjiriraho nyene
igikuru twobona niba banze bakora icyo kibazo nyamukuru gituma ayo mazi atera igatumba kandi kiriho kiroroshe abanyagihugu bonye bari yungunganye barakora ahantu hatari hato none aho hantu bari barakoze ko gwari ko ruruzura ntirutere Gatumba leta yo yodufasha niyashakana natwegwe twojamu twakoresha amaboko kugira ngo igatumba yacu irame ibananye abanyagatumba baraniye imirimo neza
mbega ico gihe uvuze yuko amazi yari yateye hama bagakora mwavuze ko baci bakora icitwa gute
idigi
igihe bakoze iyo digi haize imyaka ingahe Gatumba idasubiye gutwagwa
imyaka tuvugeho bahaci imyaka kuva 62 gushika ubu hafi imyaka 50 yobe inarenga urumva kugeza ubu ama imvura yagwa ntaho amazi yigeza asubira kandi gutwara irya digi rero ejo bundi urabona ko imvura igumigwa niko rya digi ryagetera risubira hasi kandi abantu hariho ibikorwa byagiye gukorwa hariya imashini zaratubye ahantu zirahakora ko zirahabomora zije guhabomora turakibabwira ati naho umubomo iri digi byashobora kuzozana ingaruka mbi ari twashaka iryo digi rero ribandanye baditrase kabisa rijyane ku rusizi rwose ko rugiye Gatumba izoramo
bashobora kuvuga ati abanyagatumba igihugu cyose cy'u Burundi nimufashe benye wanyu bo mu Gatumba mbega kubitaye gusaba intererano y'amatora ko twayatanze mbe ubu nitwo yatanga amafaranga igihugu cyose ntibabonye ibyago byadushike mu Gatumba nibasaba intererano igihugu cyose y'amamiliyaridi basaba mu matora bayakwize adakwiye basaba makungu batongerereze batuzibirira amazi aya mazi si kintu kinini mu gihugu cyotera isibe mu izoni imwe
mubandaye mudukurikirana ni RegionWeek TV turabifurije neza kuraba neza kugira ngo wewe ahuri uko uri urashobora kuba ufise icyo uterera ugira comment ya wongera usangize iyi nkuru abandi bantu benshi kugira ngo ushobore gushika heshi hashoboka kugira ngo dushobore gufasha kubera situation ababene bacu barimo sinziza nihimbaye ni situation ibabaje cyane
niyo mpamvu dutera kamureta mbyeyi leta nkozi nkuko ari umubyeyi wa twese atabagu ravuge ngo nabyaye umwana umwe n'ikimuga ngo yundi nuku n'ukuri kw'Imana murabe ico mudufasha mugire ico mudufashije
regionweek.com It is not just news, it is what news can do for you.